kwa 117. Yaji wa pili Eddie Marshall ameweka score yeye 19 kwa 108. Na yaji wa tatu na mwisho John Chagu amescore 117 na 111. Na sasa bingwa wa WBF Super Middleweight Champion ni Floyd Mayweather.